Kabiri kateka umo ali mwipwishe ati
mweka sambirisha musuma nde chitanshi cha kutinka kwato umwe wa muyayaya
na Yesu atire kuli weni
chinshi icho wanumbu ilo musuma takuli musuma kano umo ni lesa waishiba mafuni wila chita buchende wila tala misoka wila iba wila bepesha chindika wizo na anoko
nao atire
fionse ifi na alamo kufuma kubwa eche wanji
na Yesu pakumfwa atire kuli weni
wabulwe chintu chimo fionse fio kwete shita muenda lama no kwaka nyakuba busu elio kabane fio mamumulu elio wise unkonke
apa kumfwefi alifitirwe pantu akwatishe fyuma awa Yesu pakumona atile
ifyo chaya fya aba akwate fyuma ukuingira mufumu bwa kwalesa pantu inga mali okupula muli nsoli anshindano echa yangu ko kuchila wa fyuma okuingira mufumu bwa kwalesa
awa aba umfwire batile
nga kanshu winga pusuka nyani
lelo wene atile
ifi shinga chitwa kubantu finga chitwa kulilesa
awe Petro atile
moneni ifo tuwa shefi ya kumwesu no kumukonka
nao atile kulibene
nde mweba nati takuli uwasha kumwavo na nguwaba fiashi na ngwabana pamulandu wa bufumu bwa kwalesa ushinga pokelela ifya fulilako imikwi yingi muli inonshita no mwe wa muyayaya mubwikashi ubukesa
awe pakubula be 12 atire kuli bene
moneni tuleni na tuleya ku Yerusalemu kabili, fika puishishiwa kumwana wa muntu fionse fya lembelo bakasesema. Pantu akapelwa kubena fyalo, no kupumiwa, no kukalukilwa, no kufuishilwa amate. Kabili baka mfo Paula kufikoti, no kumuipaya. Na kabili mubushikubwa alenga shitatu, akavuka.
Kabili bene tabai ruike puefi intu ifina karia. Nechewechi chafishirwe kuli bene. Kabili tabaku tuluike ifi ale soswa. Awe ilio apala mine kuyeriko. Pai kele mpofu pambali anshira. Yale lomba lomba. Awa paku mfwebu mbalire pita, yali ipuishe aiti.
Kwa wachinshi.
Awa vati ilekuli yene.
Ni Yesu mwina Nazarete ale pita.
Ero ya vilikishe aiti.
Mwe Yesu, mwana Davidi, mbelele ni uluse.
Na awa likuntanshi, bala ikalipira ukuti italale. Lelo yene, ya vilikishisho kuchira aiti.
Mwe mwana Davidi, mbelele ni uluse.
Awe Yesu, ali minini. Awe vele okuti iletwe kuli weni. Ilio ya paramineko, ali ipuishe ati.
Chinshu ulefu ayangu kuchitile.
Nayo ya tile.
Mwe shikulu, ukuti mone.
Kabili Yesu, atile kuli yene.
Mona, ichitete kelo chove, chaku posha.
Apo pene yali mwene. Kabili ya mkonka yala chindika lesa. Na bantu bonse ile ba mwene. Bata shishelesa.